unogona kunetsana nomurume uchiti ndo zvakungoita varume vose iye akadyiswa na Satani unofunga kuti chinobuda pari akanodana namasikana vamajuzwa kudyiswa koga navakaipa but vanokunda neropa regwayana vanokunda nemhaka ya Kristu